Ungalijua jinsi unavyonipenda mimi wasinge nisema. Maadui wangu na waombe maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki. Yeah.